sangwe ikaze mu yagezweho ariko aravuga cyane ibyane no ngamu gihugu cyo Burundi nkuko mubizi tuba turi ko turabashikiriza makuru avurwa ku mboga ngurukana bumenyi makuru yacu tuba twavanye mu bamenyesha makuru bakorera ijyanino ndetse n'amakuru abariko aravurwa mu bimenyesha makuru bitandukanye ayo yose turatoza tukayabashikiriza ingingo imwe imwe ukwayo niba utarafyonda kuri sabone wamanuka muri sino video ugafyonda ko kugira dushize kwe inkuru icigushikira mu bambere n'amakuru rero turi buze kugaruka ku bisata bitandukanye turagaruka kuyarabana n'umutekano tugaruke ku makuru avurwa mu vya politike ndetse n'andi makuru yose ariko aravurwa cyane ibya nino sangwe kaze rero witugiye kuyabanamwo tekano makuru yacu tuyatangurire ku makuru ariko aragarukwa ku cane ijya nino ari imbonera kure zitatu zaguye mu ruzi rusizi ziriko zihunga gufatwa n'abakongomani abasirikare b'abakongomani ibikaba bibaye rero inyuma yaho hari imbonera kure zafatwe muri kino gihugu ca Kongo izo mbonera kure rero zikaba zari zifise nibirwanisho twari twabibabwiye rero ko muri abo bafashwe harimwo uwitwa Enoke Shimirimana kazamwo uwitwa Jerome Ndayirukiye hakazamwo na Claude Nizigimana ndetse na Jacques Ntirampeba abo bose akaba rugaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari bahagaritswe kuwa kabiri mu murima w'ibitoke uri muri groupe Mayasange ni mu kiyaga ca Rusizi muri territoire ya Uvira intara ya Kivu y'ubumanuko ubuseruko bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo izo mbonera kure rero zikaba zari zifise nkozi ibiri zo mu bwoko bwa Karachinikov baniyemerera ko ngo bari bagiye gutega imitego kwibarabara ry'igihugu inimero zitatu Uvira Bukavu nkuko amakuru ya dushikiye yavyerekanaga bari bafise kandi nkoho izo nkoho bakaba barazatswe bagaca bashigwamo minwe y'inzego zijejwe umuteka no muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo amakuru rero dufise akaba avuga ko ababibonye bavuga ko izo mbonera kure zine zakuwe aho zasanzwe zinyegeje nk'uko amakuru abivuga amasoko kandi mu gisirikare cha Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo akabavuga ko abo bahagaritswe bahavuye bavuga umwidondoro wabo hamwe n'icabajanye muri ico gihugu nyuma rero yo kumvirizwa bakaba baraniyemereye ko bari bajabutse uruzi rusizi ku munsi w'Imana uheze baciye rero ngo ku ruhande rwa komine Buganda intara ya Cibitoke baciye rero batwagwa n'abasirikare b'abakongomani kugira ngo babakingire abanyagihugu b'abakongomani bari bashavuye cyane bagomba kubica kubw'amasoko yacu bamwe mu miryango y'izo mbonera kure zine ngo baragiye gusaba ko borekugwa ariko ngo biba ivyusa ubujejwe ibikorwa vya gisirikare sokora ya kabiri uyo nguye akorera mu kiyaya ndetse no mu misozi miremire akaba yemeza yo makuru akaba avuga ko kandi abagaretswe bapfunzwe kumvo z'amatohoza buramatari w'intari ya Cibitoke wewe akaba yemeza ko ayo makuru atayazi kuva kwa 14 mu gakaro uheze uno mwaka turimo nyene imbonera kure zine z'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi zari zishwe n'abanyagihugu ahitwa Akabunambo ni muri Kivu y'ubumanuko nabo nyene ngo bari mu mugwi mu migwi tega imitego kuri iryo barabara ry'igihugu kuvamo ntango z'umwaka abantu bashika kuri 30 baramaze kwicigwa ku ruzi rusizi rugabura Repubulika iharanira demokarasi ya Congo n'u Burundi ubwo rukagwa imbonera kure rero rikekwa kuba inyuma y'ubwo bwicanyi senare ya Cibitoke ikaba iramaze gucira bamwe muri izo mbonera kure ibihano bishika ku myaka 3 y'umunyororo none rero hari ayandi makuru adushikiye avuga ko hari izindi mbonera kure nazo zaguye mu ruzi rusizi ziriko zirahunga nkuko amakuru dufise avyerekana bikaba ivyo vyabaye inyuma y'umutaga wo kuri no wa gatanu ni kuri transversale ya kane ni mu kumutumba Nyamitanga ni muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke uburaro kubushira uburengero bw'u Burundi Karixte Nsanze ndetse na Ruwihakizimana hamwe n'uwitwa Sindibutume bose n'ugwaruka kw'imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD bariko rero bahunga abakongomani bagomba kubica amakuru adushikira avuga ko basimbye mu ruzi ruca rero rurabatwara urongo y'igipolisi mu ntara akabavuga ko yamenye ayo makuru akamenyesha ko ategekanya gukorana n'igipolisi cy'igihugu kibanye kugira ngo barinde ko hari aboguma bapfa nk'uko amakuru ava ngaho avyerekana. Urongoye ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara wewe avuga ko ari ibihuha ayo makuru akayamira kure. Nkuko bivugwa rero n'ababibonye ivyo vyabaye nk'igihe c'isaha 9 abarovyi babonye ikigwi c'abantu benshi bazananye bava mu kiyaga ca Rusizi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baza rero bariruka kandi ngo bavuza induru ngo bagitangaye rero ngo bagiye kubona kandi baramenya imiyabaga itatu y'imbonera kure izayiriruka cane yita mu ruzi Rusizi ntibashoboye koga bishoboka ko rero ngo bari barushe cane uruzi rwaciye rubatwara niko bivurwa n'abanyagihugu b'i Buganda. Bongera ko bati umugwi munini w'ugwaruka rw'abakongomani bajejwe umutekano w'akarere kabo ngo bariko rero bahiga izumbanira kure bakaba babubuye aho ngo bari binyegeje mu cibitoke bakaba babagiriza ko ngo bari barindiriye ko bwira hama baje gutega imitego kwibarabara ry'igihugu rigira gatatu uvira Bukavu nk'uko amakuru avanga avyerekana. Abo biruka ko kandi bakaba baramenyekanye bakaba bava ku mutumba buhayiraho muri komine Murwi ni mu ntara ya Cibitoke. Urongo y'igipolisi mu ntara ya Cibitoke yaremeza ayo makuru akavuga ko rero ngamatohoza yatanguye. Urongo y'ugaruka ko mu mugambwe uri ku butegetsi wewe muri iyo ntara avuga ko ari ibihuha. Muri iyi minsi heze akaba haravugwa imbonera kure nyinshi ku butaka bwa Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyagihugu bikeka ko rero bafise uruhara mwihungabana ry'umutekano kwibarabara Uvira Bukavu. Kuri kuwa kabiri kandi izindi mbonera kure zine nk'uko twari twababwiye zarahagaritswe zifise inkozi ibiri zo mu bwoko bwa Karacinikofe bakaba baraniyemereye ko rero bari barindiriye kubwira kugira ngo batege umutego kuri iryo barabara nyene nyuma yo kumvirizwa bakaba baraciye bajanwa n'igisirikare kugira bakingire abasivile. Kwa 13 mukakaruheze naho yindi miyabaga ine y'umugambwe SNDFDD bari bishwe n'abanyagihugu bikabona mboho mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Inkone rero zibarembeje ngo bariyemereye ko bari mu mugwi witwaje ibigwanisho utega imitego kwibarabara ry'igihugu rigira gatatu nk'uko amakuru dufise avyerekana. Tutandukire no mu makuru avurwa mu vya politike. Uyu mugambwe w'abadasigana uprona Gaston Sindimwo avuga ko birukanywe muri uprona n'inzego zitabaho. Nkuko amakuru adushikira ni mu gihe kuri uno wa 14 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021 hatogwa indongozi nsha z'umugambwe w'abadasigana uprona. Izo nzego nshasha rero zemeje ingingo yari yafashwe n'izahahora yo kwirukana abadasigana batatu Gaston Sindimwo Aniseni y'umugabo hamwe na Isidore Mbayahaga. Umushinga amateka Gaston Sindimwo yahora ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akamenyesha ko atazi ibyo kwirukanwa mu mugambwe wa Gwagasore vyaraye vyemejwe n'ikoranero kaminuza ry'umugambwe wa Gwagasore. Ati twebwe twakuwe kera n'inzego zitabifitiye ububasha zitabaho kandi zarengeje ikiringo. Jaye nibaza yuko twebwe ata kintu na kimwe n'ivyo vyabaye tubifisemwo uruhara kuko bavuga ko ari ikoranero risanzwe. Ikoranero risanzwe ni ikoranero riba rigengwa n'amategeko. None iryo koranero ryabaye rigengwa n'amategeko ayahe? Kuri twebwe ingingo zafashwe ziraba benezo kandi urugamba turarubandanya. Hariho inzego rero twituye turindiriye ko zidutunganiriza zikatubwira ijambo rya nyuma, niko Gaston Sindimwo yabwiye bagenzi bacu bi radio Bonesha FM. Olivier Nkurunziza yarayatowe ngo arongore uprona asa rero n'uwatomoye neza ku kibazo cabo baheruka kwirukanwa nk'uwo mugambwe. Amenyesha ati nzokora ica amategeko y'umugambwe andekurira nko kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ice urubanza. Ku basanzwe rero bakurikiranira hafi bugufi politike y'u Burundi babona ko Gaston Sindimwo ashobora gutakaza ikibanza c'ubushinga amateka yarimwo bitewe nuko umugambwe yaserukira wamwirukanye. Reka tunakire n'umenyesha makuru akorera Bujumbura na dushikiriza yandi yose yaturukanije tuheje kumwumviriza turaza turaba n'ibindi byose biri kubera vurwa irya nino.
Gihe umwigeme Kerry Gladys ntirameba yaraheruka kuba uwa mbere muri Coupe d'Afrique de Slam poesi ku rwego rw'igihugu yaraye atowe muri 10 batowe mu ihiganwa mpuzamakungu G3A ngo bahiganirwe ikibanza ca mbere c'umunyabuhinga ariko araduga yerekana impano idasanzwe w'umwaka. Ibirori byo kumenyesha uzabaye wa mbere bizoba ku igenekerezo rya 11 Nyakanga uyu mwaka turimwo muri Bruxelles. Ishirahamwe aje bugendera ingingo kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 13 Myandagaro yaratunganije uruganda rwo gukarihiriza ubumenyi abasanzwe bakorera mu gisata c'ubutungane, ni ukuvuga inyamiramabi, abacamanza n'abashikiriza manza bo mu ntara za Bujumbura no mu gisagara ca Bujumbura. Akaba heri mu ntumbero yo gushigikira ubutungane mu bijanye n'imanza z'ivyaha. Kandi nk'uko icegera c'uburongoye iryo shirahamwe yabimenyesheje Salvatore Minani, ngo icatumye batunganya urwo ruganda ngo ni uko babonye hari agahaze mu bijanye n'imanza z'ivyaha, uko zitohozwa n'ingene zicibwa. Ngo haba harimwo utunenge twinshi, aho abafungwa bashobora kurenza ibiringo byo guhagarikwa icamaso, ugasanga batanditswe mu bitabo vy'abigenewe, ugasanga kandi bagirizwa ivyaha kandi ari amatati asanzwe ndetse n'ibindi. Nk'uko umushikiranganji ajejwe uburimyi, ibidukikije n'ubworozi abimenyesha, Deogide Rurema, guhinguriro kipama kojerko hombye imiliyaridi zine kubera abagiye bararitwara bavyifashemwo nabi. Rero ngo leta niyo bandanya ishira amafaranga muri iryo shirahamwe rifise uruhombo rungana uko. Ngo hariko harashirwaho amategeko hamwe no gusuzuma ivyo iryo hinguriro rifise, hanyuma leta igiriranira amasezerano n'ishirahamwe Afritextile kugira ashigweho ikindi kigo kirabwa na leta hamwe n'iryo shirahamwe. Bazocaronderwa kandi n'amatongo yo kurimamo ipama kugira ntirisubire gukugwa hanze y'igihugu. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 14 Myandagaro habaye ikoraniro ridasanzwe y'abadasigana b'umugambwe iprona yabereye aho bita kumugumya mu gisagara ca Bujumbura. Mu iryo koraniro Olivier Nkurunziza niwe yatowe, akaba agiye kuramutswa umugambwe w'abadasigana iprona ni mu gihe yahora ari umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe. Icegera ciwe ni Davide Mukanya, uwatowe na kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe ni Jean de Dieu Niyonkuru. Mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kamenge huguruwe inyubakwa y'ubudandaji bise Kamenge Business House, akaba ari inzu igeretse kabiri izokorerwamo ibikorwa bitandukanye bizofasha mu iterambere ry'iyo zone. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 13 Myandagaro harasozerewe ihemba rya kabiri ku matonorero yose ya Odeka, ariko ngo n'abandi barimye ibikawa batararonswa ku gahembo basabwa kuba bahejeje kubahemba ku igenekerezo rya 15 Myandagaro uyu mwaka turimwo, ni ukuvuga ejo ku munsi w'Imana nk'uko amategeko agenga iyi sizeni abitegekanya. Ivyo biri mu bizofasha abarimyi kwitegurira neza kurungika abana babo ku mashure badacerewe, nk'uko vyemezwa n'umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu Burundi. Mu ihemba rya mbere hatanzwe miliyaridi 3 miliyoni 135,000 949,000 n'amafaranga 775,000. Mu ihemba rya kabiri ririko rirasozerwa hakaba hatanzwe miliyaridi 5 miliyoni 272,541 n'amafaranga 995,000. Mu gihe kandi hari hitezwe umwimbu ungana n'amatoni 43,400, habonetse umwimbu ungana n'amatoni 27,000 amajanane na cumi na gatatu. Ibirori byo guhemba abarimyi byabereye ku itonorero riri ku mutumba Kiryama, komine Butaganzwa, aho ni mu ntara ya Kayanza. Mu ntara Cibitoke, imvura ivanze n'urubura n'umuyaga yaraye iguye muri zone Ngoma yarononye ibitari bike, aho amazu 15 yasambutse, imirima itewemwo ibitoki, imyumbati, imisigati n'amavoka yarononekaye. Umutumba wa Mahande naho imirima y'imyumbati, ibitoke ndetse n'amazu navyo byarononekaye. Igihugu bashikiwe n'ibyo byago barasaba kugarukirwa ko. Mu ntara na komine ya Ngozi, hari umwana mutoyi w'imyaka 2 yitavye Imana kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 11 Myandagaro bivuye ku myaga nkuba, wiyadukije aho wari umaze igihe c'amezi arenga 5 utaboneka. Umwana ngo yariko akinisha insinga z'umuyaga nkuba.